kubari
oya rikaza
eh umunavu ye
oya bari ba
good
hija fibu
mole
eh ari hatse zandwe kuzubiwa
ara bivuze tuyaganuye da ibi wabigize ubibona ubwa mbere nishinyaje nakoje nta kamera muri kumwe nari nzi nyene ko ari bisanzwe uje duheze ivyacu ndihave duteranwa n'ivyabaye ibintu byari byakamaro kwari kugumana umugore wanje ubwa mbere ivyo bintu kabimbwira imbere y'igihe ateye mugabo nyimba hari ibintu byo hava bigukomeretsa ibi nibi nibi byo gukomeretsa ubu yakwazi bara akanyahukanisha muhira nkajyambara nihagarutse ngo hari ibintu aza kumbarira danira namwe ibyo ubwo bwenge mukoresha ubwo bamumeze gute ibintu vya mbere bifise ingufu zo gutandukanya abantu babagabo ni faranga be nabakobwa umugore
w'umuntu
ni sumu aha no yanyo isumu
I'm going to go to the house. Yarampamagaye ndamupfubure niwe yaje kumpamagara kundondera
umwe watwara umugore mwaratanguje ibikorwa na nyine
STV every story matters
takise ni mvura guwe brema eh ubona hugo fabe ubona hugo we we no my people mama we ni mvura guwe we no my people out today LM komudan barbosha ta kola believe in champion most kankala fire from zero to hero from nothing to some is bakunze STV hi no tuno to kumara shama ente am introduction cinda bono mengo ngira ni hari mugabo ndaza kunyegeza microphone ndaza kunyegeza microphone gatonye
what odi
hera kunze STV mbere yado hakije kweri ako nta chukaze matwashitse
Body.
I'm going to go to the house.
Jabari sawa na
bahora bamfasha we barampanura ubu rero ibintu bijanye n'urugo namaze kubihonja kuko maze kubironkamo impanuro nyinshi gose nshobora naje guzuhanura abandi bazushikirwa n'ibibazo eh ndero nyimba ari bajya vrema bamba bari re vrema nyimba narababwiye na eh tasavye imbabazi vrema
urazi ko byaheze nabi cyinenzi ko tuje kubiheza neza enasanze nawe agatima kwere waramukuye kujya mu
tahura byaheze nabi biki
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. If you know not to do what to argue in the Jimmy Gambit, you work when you can't know and don't hang hackers, you run over show medical wound damage.
Now,
Kwari kugumana umugore wanje ubwa mbere ivyo bintu kabimbira imbere y'igihate mugabo nyimba hari ibintu byo hava bigukomeretsa ibi nibi nibyo gukomeretsa ubu yakwazibara akanyahukanisha muhira nkajyambara nihagarutse ngo ngo hari ibintu aza kumbarira Daniel namwe ubwo bwenge mukoresha ubwo bamumeze gute
je sinzi gahunda yarajemwo numva waruje kumusaba igikosha mukana ya Japhet nawe
akaba yaraje aje dukine filme nambari ata bindi bintu nzanira mu mutwe
Emwa gukina filme byo warayware.
Filme igome kubera baracanyishuza amahera ya. Eh nibanze dukine hama turabe ikizova kuri YouTube ndaba. bareke kumbwira ngo ngo atuyaga ibiki muri rusange
ngari mudosha okay na mutumvikana rega chakris mugaho urumva
nene ko yakorambare ati ngo nze dukine filme ubwira tsaya kwa mara yava kuri YouTube nene ngo shiko nimo nitwozikana tariko turahuza nengo shikozikana tariko turahuza mbere yavyose nikiyago tubanze twicaye tuyage nambara hano kwabo hakoze ikosa akaboneka nambara hano nakosheje nambara namukoshereje akamenya impamvu vyabaye Nacho ni chumvika.
Yuko namye kwaza ba mama pe. Ijo aruzi ubuzima bwa bwa ubuzima mwambere yarabaye.
Eh?
Ubuzima wabaje cyane.
Bo babaje gute ntiba ni umukwe we ntabizi mubaze.
Nta mukwe wiyo none gasha. Mbe kwanza nyene. Nuko Japhet anaduciriye. Ubugeni buzoge ntuzenya eta civile muzosinyura gute bihere gute.
Ivyo nivyo muri leta.
I have been saying, ukamusaba ikiyago mukayaga
ari abagenzi nimo ntintu by'abakobwa sivyo byoca bigira cyaziza bibateranya kwe
urana ikintu cy'ambere zotinye muri isi yaruremeye ibintu bya mbere bifite ingufu zo gutandukanya abantu babagabo ni faranga be nabakobwa umugore umuntu ni sumu aha no yanyo isumu
shaka wonye mfiriza kandi
ndenibutse bibanda twakubitswe na kamera manzi tukabona Japhet kandi jisha bugufu kuko
cyane ntacho cyandisha cyo mugabo wonye mfiriza uko ufata kose no vyemera mugabo ntego gutwinda kubyira kinzanye nga Uje kingenza ngasi kindi. Uya ngo ndakugwarira kuri kose. Uko vyageze mwene vyatanguye. Burya wewe nagukingiye ni vyatavye wamenye. Ego je warafashe mugara utigeze ubona. Kandi uza kubabona. Ndakwari ikintu kimwe Christia. Ego je natwaye umugore wa kare umugore nitukiri kumwe. Yarampamagaye ndamupfubura iwa nyimpa niwe yaje kumpamagara kundondera ambare uko abo babamaze gukora bose atana atacu baramushikanako atakintarumva
yaje kumukora umusonga amajamari
tumaze guhura niho wewe wadusanga turi mu cyumba byose byarangiye mugandi ko ndagusaba nyumvize ndakubyira ukuri niko kuranyumva ego none muri urya muri none umwanya amakosi kora yantako muga nta kibazo reku yanteko
Sivyo. Uja muzu ngo mwe mwongirira rijya bara muza kumukenya bikibara muri kigiro. Nuko vuga ko
byari byambere wewe. Nuko ngwenda kuzi wewe. Mwe mwari rijya ari mu kwenga itana. Ma. Gatatu. Hajya imbwa irinze ifatwa no kuba iba yamenye inzu nyinshi. Bisigura yuko mugabo ntagihe na kimwe je nigeza kumurondera sofu nyina yaraza kundondera
mba niwe yakwihamagarira ati jewe ingo eh
neza cyane baza kundondera je sinigeza ndamurondera na rimwe kandi nkuko nasoka nga akaza abandi ntazi je cyiza nuko twari abagenzi twakorana ibikorwa bimwe
urumva muririye umugore ga mse urumva ibyo no nibi biragoye gutaha
yego iryo kose ndagyemera iryo nje gusabira imbabazi Tubanda tubandanye ibikorwa byacu twatanguje ntitubihagarike
Umwe watwara umugore mwaratanguje ibikorwa na nyine Ubu rero ndabihebe byose
Sana we nawe uragoye kubabarira umuntu Wowe wibuka ibintu twahuriye ngaha
Gufukamira umwana w'umukobwa
Ndabyibuka ndabyibuka
Kuririmba imbere y'umuvyeyi Azakana ngene kajyana
Yuko no buvu twaburiye Kristo
Nivyo nagenda kubarere ko mvuga ibintu. Navuye hajya gushikanga hamuhira. Aho ndengana bazo baratwenga abandi bagira nti ndababwira ko nkora ku machine si cyubuheke ibaze vrai imagine umuntu umugabo nkanje ngo nkora ku machine kandi nubwo nokora ku machine si cha muganga fuma mpumigwa nakumvuga ati ukwezi guheze ndahembwa umuntu w'umugore
akunze ba Steve ni hatari kabisa cyivura maje cyana injinaje ukubwiye ati Zwinze hamu vrema jee na hakabiki wa anji jee na hiko ni kore akazi.
Hakabiki wawe, zimnya kamera yawe mngiba ndanirizi. Hama noyu muhitanu gende kuka musiganga. Ndajapu mhimba.
Mfalati Christia. Uwagu chumewa nusha kumuwa bali. Lekabasi. Lekabasi tulikewe vizyo kumuwa bali. Tubandanyi wikoko wabita achu.
Kuko igikorwa byo byango yabyeme
kuko
igikorwa byemera Japhet tamwemera ibikorwa azi twongera dukorana ivyo dukorana kandi ubwa mbere arabo niyo bigera akavyanga ash sins ash nuko nabivuze ubushitse Baje abandi numva yuko baje gusabikira kigongo twobandanye ibikogo kugira nti babandanye bamena umutwe kubijanye na mera yabo je ntamara afise ndashomereye nubu nahise mu gutunga zijya nkwavu kuberiki ndashomereye pe ndi habi nyene nuko nyene nimereye nubuzi sinkironka ubu sini turi mu mvura kanari ntunzwe n'izya mariage hari mariage ubuzi kiba n'abahungu mengo barabihevye jewe rero nitwirwe turaja kure nyimba libera canke nyina wiwe Baje tubandanye dukora ivyo kubana bihere byaraheze kujya nababwiye ujya musa ati jewe ntawo nzobabarira byaraheze nibaza nibaze dukine hama deje gukina mpere yabo bayaronka mugaje Japhet ndawongera ku reka reka nama eh
nibasi
nambiye na muhino meza muvyeyi azofate inahuri na wagende bavugana muvyeyi wanje amubwira nje gusaba imbabazi narakoshereje muhungu wawe
kwese bona koshereje nakoshereje wewe ndetse na mama wa ntano
wabaje cyane gusumba yabaye muvyeyi
none ni Japhet ariko kwiri hina wewe na ibintu wakunyina wakoze ni so much now ntoje gusaba imbabazi
yuko nyo uyu mutu kamparita
eh yakunyo ye Christia na ambonti na nyo ye na nawo mpaye kongo ngarutse wa gusaba imbabazi
Anza nyine ntwambiye. Evuga twumve imateshwa.
Sina kwa ine bijya byatanguye.
Nta bindi
warinze ko hacya. Ko ni vyishi bihari mugabo antuka ibintu nkenegwa vyavuzwe.
Yes sinzi ko ushora guhaguruka kagenda.
Haguruka kagenda Chris.
Ene yajeje. Si binavuge nga namaje hari ibindi uvuga twe yuhaguruka kagenda
yende atakiyo nakimumbari
we nakubwiye we nico ukunda ko ndakubabarira birinze bikunda naho ni mugihe ubwiye gusaba ikigongo muvyeyi ivyakazi naho amara yanyu niyo yaboneka uzoyumva ndagutelefona ndaguheza amahera yawe ndabagenda baheza amahera yawe bitari ivyo habindi mbona twafadushikako wahejeje niwigire utaraheza naho baguhe mikuru uvuge
nimutaraheza kwera umbwe akanyane kwa ndabonda bonu mengo ibintu by'imbabazi cyane mbona kisho yuko ari so ino kisha ikara vugira hano ga Jeff cyane
cyane natumba barira antuka jenzo kumanza kumusaba ikigongo ash namaka mbabariye
cyane ni hatari kwije byo mbona byo
haduga hamanuka haduga hamanuka
ne twese tujye tugira mu akri
ntamahaguruka aguruka ndahavuye kuko aje kwibabwira kenshi yuko yaje kuvuga bya hetse
ne Japhet
ndabumbwira mujanye kuko niyo mpamvu nubwo amenye nakwanke ko tuyaga ibi nivyo mpaye ndanga
Kiga nta gahunda nanze.
Sawa. Ata gahunda wa rufisi, umuntu ari mu yindi mood ariko agaruka kwigarukira mu buzima namwe muri kugo mugomba kumusubiza inyuma tuzotera imbere cyari mu kidukoresha uko nzoshika ku byinshi aka gute mu kinkoresha nkuko
nziga akazishya nacimaze
nacimaze
ngo nako nawe ashimaka mbabazi
ivyo ndavyumva ariko nagusabye ati wahejeje wiki ari na kibi
fit tugende shaje
Kare
Kare
Kama marabonye yuko na bera nayo ndamaze yuko bashaka gusubirana mbwa nawe yavuze yuko nta kuntu nakome busubirana. Ejo na Christian nta byagishaka Jeffrey manako zibishoboka byose. Tuzosubira mu kindi gikano n'ukunzi ba Steve. Ciao ciao.
STV, every story matters.